manje nje sasekumele ayosebenza le ePine Town abe security ayikho futhi nale mali ayiholayo
security
cabanga nje oh
ema uyithatha blend ayisho itshela nje
hey
Ashe monkuleko akuve beyizinja madoda
yini manje
Elizabeth lo security unje zakhuluma ngabo ukugada umzimba kamanqobo
unjeza ugada umanqobo
unjeza uselala nomanqobo
eh
ingakho ekucelile ukuthi godoke buyelekeni